Ngikwazi sikubusisa baba namakunasi sibusisa ngidinga sona nami akwesibili mina ngikhula igospel angikholwa mina
yes
ngikhulela ukwazi ukondla umndeni wakithi
yes true
sasekhathala abantu abacula zakhala umuntu ufisa ukuthi ucabanga ukuthi ayilo nto ayiculayo ujulile kanti udaka ogologo ugcwele ikhaya angiphuzi mina ngibhema ngakithi bengidume ngokudlala ibhola ngabona isikhathi sebhola sesiphelile ngihlale nanto mina ma ufuna uvukane othetha hayi ufuna uvukane odlala ibhola yini namanje ngisadlala ukuthi okwamanje ngiyabothi angisahole ebholeni ekuculweni ngiyahola manjami mina ngiwacula amakhola sawu-30 kwi-CD cula amakhola sawu-4-5 awukwazi ukungitshela ukuthi ingane encane ithi isindisiwe isindiswe seyiboneni ngoba qala ngokona kuqala ugcine ngokusindiswa mina engane zami ngiyasonta angikhona kuyenzeka ngiye esontweni kathathu ngonyaka mina isonto engisonta kulona akugona ingane evele isuke igxume nje akuna le ngisonta khona akunangane evele isukume yithi nami ngiyafakaza ufakazani ubani sonte UCC sonte elidala hayi indaba yokuthi uyophakamisa izandla kuthiwe fire seniyowake ngoba nothathekile niwisawufire nalowo fire kuwo abantu besimame bodwa amadoda wawo ufire ma usebenza wawe namadoda mina ngiyokholwa today umuntu wathi fire kumina kwawa mina shaya izandla mungathakathi Thank you.